Tangika dufise ko amakuru mutanga ku bikorwa by'iki kigo ashikira neza abenegihugu n'abanyamitahe bose ibyo bigatuma boroherwa hakaba icyuka kiza ku bijyanye n'urudandazwa mu Burundi hamwe no kumenyekanisha Burundi mu makungu ibyaranguwe nyamukuru kiringo dusozereye cyo kuva muri mukakaro mwaka w'2021 gushika muri ruheshi mwaka w'2022 ahanini bigizwe n'ibi bikurikira amahangiro y'ikigo ADB ibiharuro bijanye n'ishingwa ry'amashyirahamwe mu kigo ADB urusho butangwa n'itegeko rigenga imitahe mu Burundi kugendera no kugenzura amashyirahamwe yarongejwe uburusho n'ikigo ADB amanama n'ibindi bikorwa bitandukanye byo kumenyekanisha Burundi n'amahirwe yo kuzana imitahe mu Burundi n'ibindi bikorwa bitari bike byaranguwe n'iki kigo bashinga ntahe namwe bapfasoni mujeje kumenyesha makuru mu mundire tubamenyeshe kimwe kimwe ukwacu byaranguwe muri kino kiringo dusozereye amahangiro cyangwa ibikorwa by'ikigo ADB mu ntumbero tunganya neza ibijanye no korohereza abanyamitahe no kubahimiriza guhurumbira igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi leta yarashyizeho imyanyuro zitandukanye harimo isubirwamo ry'itegeko rigenga imitahe mu Burundi ibi twita code des investissements muri iyo tegeko rishasha byabaye ngombwa ko ikigo kigenje korohereza abanyamitahe cyahoze cyitwa API gihindura izina n'indinganizo yacyo amura itegeko inimero 100/2025 ryo kuwa 15 munyonyo 2021 kikaba ikigo kigenje iterambere ry'u Burundi Agence de développement du Burundi mu rurimi rw'Igifaransa mu ntumbero yo gutunganya neza icyo gisata gufasha cyane gushyigikira abanyamitahe bisumbije uko byahora akaba ari nacyo kigo ndende kizohora cyakira abo bose bipfuza gushinga imitahe yabo mu Burundi muri make tubamenyesha ko amahangiro cyangwa ibikorwa ikigo ADB kijejwe ari kuzofasha muri ibi bikurikira guteza imbere igihugu cy'u Burundi cyane cyane igisata kiraba iby'ishingwa ry'imitahe korohereza ibijyanye n'ishingwa ry'imitahe gufasha neza leta y'u Burundi gutunganya neza ibisata biraba ibyerekeye abanyamitahe gushyikiriza ibyoza birahindagurika kugira ngo intamba zose zifatiye gushinga imitahe mu Burundi ziveho kwandika amashyirahamwe no gutanga urupapuro ndangamudandaza ku muntu iyo twita personne physique no gutunganiriza abipfuza urusho butangwa n'itegeko rigenga imitahe mu Burundi eka mbere no gukurikirana ku munsi ayo mashyirahamwe gutanga ubumenyi ku bijyanye n'itegeko n'integuro z'imigambi y'iterambere na cyane cyane ku bakenyezi n'ubaka gutanga ubumenyi ku bijyanye no gutegura cyane gukoresha ibyigwa byerekana neza aho shirwa imitahe ahari kujyanye n'ishingwa ry'amashyirahamwe aha twamenyesha ko dufise imice itatu y'ibiharuro bifatiye ku ishingwa ry'amashyirahamwe hari ibitigiri by'amashyirahamwe yanditswe hari ibitigiri byarongejwe urusho utangwa n'itegeko rigenga imitahe hakaba kandi n'ayarongejwe impapuro mfata kibanza zibaha uburenganzira bwo kuronka urusho utangwa n'itegeko rigenga imitahe mu Burundi mu kibanza kimwe rudende cy'ikigwa debe kuva muri mukakaro 2021 ushika muri ruheshi 2022 handitswe amashyirahamwe angana n'4,988 akaba ategekanya gutanga ubuzi bungana n'18,994 tugereranije n'ikiringo cy'imbere yaho kuvuga 2022 gushyira 2021 dusanga hariho ubudasa kuko ho hari hashinzwe amashyirahamwe menshi kuruta akaba yangana n'5,105 akaba yategekanya gutanga ubuzi bungana n'19,366 uko gusubira inyuma rero ukaba kwavuye ku itegeko ryahawe abadandaza ba Limikashi na Ikokashi aho basabwa bose kuza kwiyandikisha atawusigaye inyuma mu kibanza kimwe rudende kicyahoze ari kigo abi ubu akaba ari ADP intumbero y'iryo yandikwa ikaba yari ukubahimiriza gukora akazi kabo ka minsi yose biciye mu mategeko ku bijyanye n'uburusho butangwa n'itegeko rigenga imitahe mu Burundi ubwo burusho butangwa n'itegeko rigenga imitahe bwaratanzwe muri iki kiringo twavuze hakaba hatanzwe impusha 50 ayo mashyirahamwe yarose izo mpusha akaba yategekanya gushinga umutahe ungana n'imiliyaridi 616 145,000,000 91,531,031 mbere n'ubuzi bw'abakora mu ayo mashyirahamwe ungana n'4,485 muri ayo mashyirahamwe 50 yaronkeje ubwo burusho 27 ari mu bijyanye n'uburimyi n'ubworozi hamwe n'amahinguriro muri icyo gisata akaba yategekanya gutanga ubuzi bungana n'ibice 54 birenga gato 54% ku mutahe wose utegekanijwe hari umugambi umwe wo mu butare n'agataka ukaba ufise umutahe ungana na 13.9% uyu mutahe wose hakaba n'imigambi 6 yo mu nyubako akaba ajanye n'ibice 8.9% hakaba n'imigambi 6 yo mu ari mu bukerarugendo n'ingenzi akaba ategekanya ibice 7% by'umutahe wose hakaba imigambi 3 yo gutwara abantu n'ibintu ahwanye n'ibice 7.1% hakaba imigambi 3 yo mu bworozi bw'inkoko akaba ingana na 2.8% by'umutahe wose hamwe n'imigambi 3 yo mu buvuzi ajanye n'igice kimwe n'ibice 9% hanyuma tugasozerera ku mugambi umwe w'ubworozi bw'amafi ujyanye n'umutahe ungana n'igice kimwe n'ibice 6% tubamenyesha kandi ko muri ayo mashyirahamwe 50 bijyanye n'itangwa ry'impapuro mfata kibanza zitanga uburenganzira bwo kuronga ubusho kugira ngo banasuzume ko ubwo busho buba bwatanzwe ata bunyonyezi buba burimo ni ukuvuga ata busanga bwakoreshejwe ibyo butagenewe. Muri iki kiringo twavutse hatanzwe impapuro mfata kibanza zingana n'ijana na 46. Ayo mashyirahamwe yarose yazirose akaba amaze gukoresha umutaha ungana n'imiliyaridi amajana 647 miliyoni 381 ibihumbi 759 745 by'amafaranga y'u Burundi. Hakaba hari hategekanije umutaha ungana n'imiliyaridi 1,522 miliyoni 186,023 ibihumbi 120 789 y'amafaranga y'u Burundi. Ni ukuvuga ko hamaze gukoreshwa ibice 42%. Ubuzi bumaze gutangwa ni 595,000 ku bihumbi 8,572 bwari bwaremewe. Ni ukuvuga ibice 53% by'ubuzi bwari bwarategekanijwe. Tukiri aho nyine ku bijyanye n'ishingwa ry'amashyirahamwe, ikigo ADB kigiye vuba cyane gushyiraho ubuhinga bwa none bwo aho n'umunyamitahe ari mu mahanga azoshobora kwandikisha ishyirahamwe ryiwe atarinze kwigora ngo ashike mu kigo ADB, eka mbere n'abari mu gihugu hagati ntibibagiwe kuko haheruka kugurwa n'ishami ry'ikigo ADB igitega umurwa mukuru wa politiki. Harabaye kandi ingendo z'ubuyobozi bw'ikigo ADB mu mashyirahamwe yaronkejwe urusho nk'uko twama twabibe bamenyesheje. Ayo mashyirahamwe ashingwa cyane aha ashingwa cyangwa ahabwa urusho niduca tuyaheba ngo tumere nka ya mpene yabyaye ikavuga itaha aho iwanjye ndahejeje hasigaye aho umwungere. Hambavu y'ingendo zikorwa n'igisata kijejwe igenzura n'itangwa ry'urusho turaheza tukagendera ayo mashyirahamwe tukayaga ku ntambamyi baba bafise tugaheza tukiga ibibazo byabo tukanagerageza kubitorera umuti. Kubw'iyo ngo twagendeye amashyirahamwe 9 mu yaronkejwe urusho ayo nayo akaba ari Musumba Cargo na Lifeway Company yo mu ntara ya Bujumbura, hariyo DH Telecom na Kaze Green Economy kaje yo mu gisagara cya Bujumbura, hakaba kandi na shyirahamwe Tawakale Company na Kodra DT Cooperative of Doing Research and Discover Needs yo mu ntara ya Muyinga, hamwe n'ishyirahamwe Akshar Krupa Gofresh Fabri Metal Burundi yo mu gisagara cya Bujumbura. Harabaye kandi amanama n'ibindi bikorwa bitandukanye byo kumenyekanisha u Burundi n'icyo rutuma abanyamitahe bazana imitahe yabo mu Burundi. Ikigo ADB cyarashoboye kubijyamo. Kuri ibyo ikigo ADB nk'irembo ry'abanyamitahe bose mu Burundi kuva muri iki kiringo dusozereye cyaritabye amanama amahuriro eka n'ibindi bikorwa bitandukanye haba mu gihugu hagati canke mu makungu. Aha twavuga nk'inama nkuru ihuriwemo abanyamitahe yiswe Tanganyika Business Summit 2022 yabereye i Kigoma muri Tanzania ku kivugo imbibe zacu mu ntumbero yo gutsimbataza urudandazwa n'imigambi birama. Haritabwe kandi inama iheza umwaka yakomeza ariya yabereye mu gihugu cya Kenya ikaba yahuza abayobozi bakuru b'ibigo bijeje korohereza abanyamitahe mu bihugu bigize komesa mu ntumbero yo guhanahana ibyiyumviro no gukorera hamwe. Hari itabwe kandi inama igira kane y'umugwi uraba ibijyanye n'ishingwa ry'imitahe mu ntumbero yo kugira ibiganiro bishyiraho amategeko yongenga karere ko guhanahanamo ibidandazwa mu bihugu bya Afurika. Harabayeho kandi Uganda bwo gukarihereza ubwenge abahinga n'abakozi ba leta z'ibihugu bihuriye mu isoko rusange rya Afurika mu ntumbero yo gutegura amategeko yongenga ishingwa ry'imitahe mu karere k'isoko rusange rya Afurika ZERCAF. Harabayeho kandi kwitabira Uganda rwateguwe n'igisata cy'ubudandaji kijejwe iby'ingenzi n'ubukerarugendo gifatikanije na Trademark East Africa ku kivugo cyavuga kiti indinganizo y'amategeko agenga igisata cy'ingenzi gushyira imbere iterambere rirama mu gisata cy'ubukerarugendo n'ingenzi mu Burundi. Inama igira gatandatu nayo nyine yaritabwe iba uko haciye umwaka iraba iby'amategeko agenga akarere gahurikiyemo abanyamitahe bipfuza gushorera hanze n'ayaraba iby'akarere kadasanzwe k'iby'ubutunzi muri Afurika. Ibindi bikorwa byaranguwe n'ikigo ATP biri mu bijyanye no guteza imbere no korohereza abanyamitahe. Ikigo ATP cyarateguye Uganda bwa mbere ko kwigira hamwe ukuntu hoteza imbere ibijyanye no guteza imbere no korohereza abanyamitahe mvamakungu. Urwo ruganda rukaba rwateguwe n'ikigo ADB gifatikanije n'ubushyikiranganji buraba iby'imigenderanire y'Uburundi no gufashanya n'andi makungu. Harabayeho kandi uruganda rwo kwigira hamwe n'abo byiga bose icyokorwa ngo hagwitswe umwimbu w'ibyoshorwa hanze y'igihugu cyangwa ngo bisubiritswe mu ntumbero yo guteza imbere ubutunzi bw'igihugu. Harateguwe kandi indwi yahariwe amahinguriro ku nshuro igira gatanu ikaba yarigizwe n'ihayanishwagurishwa hamwe n'amanama y'abakurikiye mu mahinguriro. Iyo ndwi ikaba yateguwe n'ihuriro ry'amahinguriro mu Burundi ubushyikiranganji buraba iby'ubudandaji mu Burundi hamwe n'ikigo kijyanye n'iterambere ry'u Burundi ADB. Mu bijyanye no gushorera hanze y'igihugu harakozwe ibi bikurikira. Ihuriro rigizwe n'ihayanishwagurishwa ku nshuro ya mbere ku bahunikiye mu burimyi ku ntambamyi zifatiye gushorera hanze cyangwa kivoka n'itangwa ry'inyigisho ku byiza biri mu burimyi bw'icyo cyama hamwe n'amategeko mpuzamakungu araba icyo cyama kuva kirimwa gushika kimbuwe mu ntumbero yo kugishyira ku isoko mpuzamakungu atagasembwa kigira. Reka mbere kwari no kumenyesha abari muri icyo gisata ukuntu boroherezwa iyo bashoreye mu bihugu bihurikiye mu burere bwa komesa na EASA. Harateguwe n'Uganda mu ntumbero yo gutororokanya intambamyi zose ziri mu gisata cy'ishorwa ry'ibidandazwa mu makungu mu ntumbero yo kurabira hamwe cyokorwa ngo Burundi nabwo buje ku rugero rw'ibindi bihugu bihurikiye mu masoko rusange kugira nabwo buheze buronke akarusho
guadagnerà poco in più di più. Comincia a dire che la città è la città, 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 la città è Haraheza haba gutegurira hamwe ibikorwa bitari bike mu ntumbero yo gufasha urwaruka n'abakenyezi kwitegurira imigambi y'iterambere gutyo ngo bareke kuzera inzira. Muri iyo ntumbero nyine yo gufasha abandi, yo gufasha Abarundi na cyane cyane urwaruka n'abakenyezi kwitegurira imigambi, ikigo ADB cyarateguye inyigisho kugwaruka rufise imigambi yo kwiteza imbere, aho mbere habayemo kwerekana umugambi nk'umwe uko uteguwe ngo baheze bahitemo iyateguwe neza kurusha iyindi, gutyo ihabwe intumbero yo kwiteza imbere. Iyo migambi yose hamwe yari 24, ikaba iri mu bisata bitandukanye, ahanini akaba bisata by'uburimyi n'ubworozi hamwe n'amahinguri. Mu gusozera twashaka mudukumbire dushimire bimwe bivuye ku mutima abanyamitahe bose bamaze gushinga imitahe yabo mu Burundi, twongera tubamenyesha ko ikigo kigeje iterambere ry'u Burundi ADB kizokwama kitanga na ntaryo kubatunganiriza mu migambi yabo iterambere, ukaba ntako iterambere rizanwa n'ibikorwa by'abanyamitahe haba imbere igihugu cyangwa abaje bava hanze y'igihugu. Tukongera kandi tugashimira mwebwe abamenyeshamakuru mudasiba kwitanga mu gukorana natwe mu gushikana ijwi n'ibikorwa by'ikigo ADB kure mu guteza imbere igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi no mu kuvuga ibyiza biri mu Burundi byotuma abanyamitahe baza gushinga imitahe yabo mu Burundi. Ndabashimiye cyane mwebwe ku mutima, Imana ibaheze.